Krishna, 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 Krish Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Krishna Krishna Krishna
पुराण पुरुषोत्तम भगवान